Asempa Kajuma, any Asempa Trejuma no, asori, the Church of Pentecost, Fapim. And also, Kaho Bintina, asori, the Church of Pentecost, etimi enyini na atrena tabemu, afe wiyase afe nenyina. Same kase, say no, the Church of Pentecost, asori, ewo wiyase amayen, ahodo, ediokon, insia, eso 96 countries, ewo seni penyina, etime ete, nyame Asempa. Ah, onam yen erade Yesu Kristo so ji wiase. Se ono ene wiase han na ono nkuto empo ena se nipa agi no edi a yebetimi anya da enkwa. Ono so mu ena nhyira ne adom ne yeye nyina no aye ema. Na saa asemi ne asempa pa eye asempa tre tumi a ekura asore the Church of Pentecost. Ya brene brebia no. Wosuma wom asofo ne asofo maame ne nyame nkrofo ahodo na omuna mu nkura siri nkura kese mu ewia ne anadwo eka nyame asem ede kire se de beya ogie beba ma nipa dodo a wom be agie die na wei aba besi kire sem a ekan ewo mako nsempa no eti edunsia enjechemu dunum eno no kire sem ehyeyen na okire mu se munko wiasia fa na nyina na munko kama sempa no enti sa ohyei eyaade asori the Church of Pentecost afa na wagia tran ho so se abrini abrebiara wo behwe se oman ahoro kronketo akro akese biara Yesu Kristo asem enu hono wo mo edebeko na impo bia impo a Yesu Kristo asem edu hono wo mo benna mo masofo so ne nipa hodo ayasoma wo so ebehye Kristo fo de gidi nemu kena na ye gidi amoto na yetimi atwen atrase abobra ese sere Kristo pie na ni monyam mu a ebehye ono Kristo ene ye yankasa so ani onyam ne sa nti afi biara no eduru mission week a ye de mission jumade eba bonte ya e kirekire wo mo wo munim Kristo so wo mo ebo no mate Kristo ase eboye maetimi hu akade ene niema hodo a atoche wa ye betimi afa so de yie fi ho amanyame asempa no etimi akowi ase afa na nyina na odofo daachi Kristo pie na nimonyam mu a ye ni fo ewo nanim sorry the Church of Pentecost asempa tre jumadie no ene sa asempa kadjubede ede o makoma pon so nti wo munya asoe a from International Missions Office ye ntie ni a Apostle Emmanuel Jesiado a oye International Missions Director no e kan ye
asorbe ko so aye han amewiase amanyina me na mitumi basaso beje wona waira mi jama sorinumda mingore nyo mumuda na mwakoso aye mejuma mi jama sorinumda mingore nyo mumuda na mwakoso aye mejuma. Praise the Lord, hallelujah. Ejanum ni enanum adofonum ewe yenge radi Yesu Kristo mu ya mamu akwaba ene mamu afinshi apa at the bar a fee 2018 Makion Missions Week in so. Yet I must see bre a war and moi mode boy me die ye a war and pie boomu a war or ma mu ye be at the memu and ya can be a sing in a so moi mode boa as and patre du me die crofon crew crofon my so tradium pon yankopon own shramo. Yet yeah, I must see no na ye kai. Se afie ina ena yenti training osmafo professor poko nyina nso ebeko na homgie mu na yen ye wo missions ne de yentumi enka ya no ntum esanse nyame e de na ya chede kese ama missions adwuma no esanse ono ene obi a odi kan ya obey international missions director asor no ana missions no mu emu totoye ene administration ni ade no ebeto ne fapim ah atoto aswa and obeye chairman yinsusu emfie dunia obeye international missions board no ti training ah bra obeye chairman no na yeduru aman makumako eduoson miensa eso nyame adom samre no yetumi eduru eduokron ensia ewo afie twemu no ni bebre ah nyame nam no so aye no ejina missions fo nyina nemu e ma na yiko ono ne ma mi grace ne busua ne nyina twede ampo nyankopon onko so nhira wono nka won ho afei ye damase se afei twae mu no mmoa ne mpa ebo ne ma mo ma ye nti yetumi e ye adwuma nyame dia hye ye ne hu nyina ensa no yetumi e ko kan nyame sem etwe akra ye boni pa bebre suo won suo mu bebre nya yare sa ene ogye every among some to me, I say, Yamme, a young Wadian century, and be brave. I will a mine any encrosso. And what you know, you to me so echo see a sorrow dining mission houses. At the ma, a mine, I echo can yamme some bohono be brave. A bine Central Africa Republic, a fee, which trainee, a small for Pocunyane, Mancasa, Yako, Central Africa Republic, Yako dedicatee, a sorrow dine any mission house. And what you we call Guinea Conakry, a honso mission house, sir. Nyamia boy, a may you see for frocra at the Amawano, you to me, we, Emma, Yakoye, dedication. And Wechi, and Yako Ethiopia, a honso Nyamia dom, ye see national headquarters, come, waho, and also a we, acquire dedication. If you honey, you call Uganda, and so no, Womun, so national headquarters, sir, Womuguso, Musi, Womun, ye, Yakoche, Babia, Jumedia no Edru, and Wechi. Ena, nyami biye kwa ma ya miye kwa Niger. Niger, nobe sefye miye nseni, yenu ya numkrepofobi, asembiye isi, ewa France, memwa, enfa ya hon, bebi ya, wamu kwa shi, e Christophon, sorry dani, bebre, bese, ahenu, wamu shi, saa, sorry dani, nina, na yedi, bi, ewom. Na nyami ya domine momu enti, ya sanye, eko ma, edaino so, esi hokura, ma, aye kesie, kura, achen, kanedia na, washi, nono. Ema, enonso, ye wye, eko dedikati, eno echi ena South Africa enso so ye ko ho ye be di bro nya ya na wonso nyame abo won won otumi esidan kama enso ye ko ye dedication afi ye nua no ma wo America de edutwem nyame abo won ma won mo otumi atodan kese won national headquarters kese pa e won New Jersey enso ye ne authority training e ko any national head of small four ajima mwakon any national executive ni mining nyina yakoye osom ediko bie odana no fefefe enti nyame adom edwuma no ekoso internal machine areas nso baby to secretary afram plains sola wale wale tamale bolga any de keke ka ho ni nyina eho no nso so edwuma no eguso nkwanta ene kintamponom ni nyina no nyame ena moso ema ye adwuma ewo ho afi etwe mu no wale wale nkwa sorry edan ene mission houses sa yetumi sisie ya ye wie ye yekoye dedication eye enum wale wale area no nkwa bra na osmafo Samuel Gapeto ewo ho na Samre nso evangelist Edu ono zo eto aso eno achi na manone adwuma no so nyame na madom so e ma ebi e be kan ho na de e be kan ho no a na ye ni asoro wo ho a afa ye nya Pentecost e nya asoro wo ho ebi ni Cyprus Philippines Jamaica and Bob Marley Chrome, Jamaica. It could be a sorry ewo ho. I feel Guatemala, Honduras, and Bahrain, a war Gulf region. Sam Yanina, a few tremolo, Yame Boy, Emma, you to me, Eco B, and sorry ewo ho. Fay, the Shesa, internal mission areas here, Wagana, ya. And no me here wonga, Yame Boy, Emma, you to me, a ye be, and the ma wonga, a KBS, ye, any boreholes, and sure benum. It will be a problem. And the borehole, no, Yame Boy, my year to me, Eco CB, our north, a Mantifi district, Nibimo, Anunti Amabo to me, and Yan Sue, Papa, Annum, and your Pentacles of Fonqua, Anna, and Sue, no one in your home for so no potem honing and Waba, Pentacles Mission House, a ho, and Obesan Sue, and Num. Now, what's an Sue, a war no more? Okome to won yema wo shire nyame no na nyame nso so o shira wo hallelujah enu echi afei life jacket a ye di twansuo na ye di kokenyame sema won suo echi isan se ensuo no mu no duba bi a boat no kodo no etumi dane na se nipa no any life jacket na ensuo no etumi edinewu enu nti no ya ye ma life jacket enu nso ye bekɔ so na ye hia sa life jacket ne bi motorcycle any bicycles ene mfidia ebetumi edi etwa kwan ni nyina eye normal ye kososo ehia ye nuanu bia omunso abo adwumadie ye ntumi mbo bia di na baako bi ho ese she da to ne din elder and mrs prince amoa awo kumase wo abo adwumadie pa ebehu ho asama wo video mu otwedi amponyankopon onhyira wo family bi owo dem agomsa fie twe mo bo akio missions bi adwumadie no pa nyame onhyira mo ene mu amugusu bo anyina na edi twa to ne se Esremo mon frere missionaries no ewa manone mon hye won kran afei friends of missions mon kam ho mom na mon pae na mon yibi emfemwa dwemedi ma afie no yentumi nye enchen afia etwemu urade nyankopon on hyira ye nyina ewo yesu di mu amen
afie nso wa sempa kane asempa tre jumani mu ewo afi empimie no ene dunwotwe afi mu no missions adwuma nyina no ewo missions week no yede ani ehwe saa man yi so ne ehwe kwan ahodo a missions adwuma no egusu e konanim Uganda Bangladesh India Germany United States of America Qatar Mali ene afi nso Ghana ewo Ghana no areas bi te se Ketekrachi area Tumu area Walewale area Sola area Bogatanga area ena Nkwanta area wei so chire ebra sa ankrofo ye nianom a wo magye nyame adi nom de anigye ne ahoden soronko enam omamamre ene wo mankasa omafade mu ali hye kristo anuonyam nyame kodo a esi sede ye nianom no mosom ewo walwale area ye hanso e chire sede ne ye nianom esom ewo sola area na fe eba ne se ye nianom kwan amfa so anigye mu ne ahosepe mu Omole tuntum nyankopon no yensu yehwe edifri Ketekrachi area ena afi nsu Nkwanta area sa ye nuanoma yehwe ene kwanfa so omoye nsori e chire yense e kwan ya nyina yefa so ne se yebaji Yesu Kristo atum se onunkuto ni nyankopon eba chire sem se yemfa totobente eni nsanku eni benta enyi onu Kristo aye kwan ya nuanom omofo aso na omuyi Kristo aye uni anu yie bia so obetena ba bi na obeka se bia ntweni bi papa bi ni ho nti anase menya adam papa mu mu antena nti mintimi nhye ewrade anonyam
Seneca say the Church of Pentecost ewo wiase aman ahodo adiokron ensia eso 96 countries asori ne egusu etena taban mu esan asempatre jumedia asori agyede si enanso enti
missionaries no ekwan ahodo amfa so a wo mokode om sempa kra no ekoka kire amanfo asori ahodo a wo ma create ni locals assemblies ahodo e wo hono kra no kwan ben so na wo mfa so a wo mo etimi aduru e hono mo enu twam nso a kwan amfa so a mo resum said e wo ye o ma de se nipa ankran kra wo mo free various locals no ye be kon ne hwe kwan ahodo a wo mfa so
nyame enam na sofo ene nenko a wasoma won enam saa ensampaka ejuma emu egusu eye ejuma kanyame asem ede wura enkura hodo nyina emu a embu o mabemu ma enam soma ede ogie ene ayaresa hodo ne adansedia ehye kristo enunyam dodo na eba abonte bia edu ye adansedia hodo ene ne kristo yesu nam ne tumi so aye efa na sempaka fo bra womu ede asempatre no ejuma no ewura enkuro ene mea ahodo nyina so na wei ema no baba ye pe esi de kresem no eka eso se ensenkyrene bedi wo mu a oma gye rade ensem ni nyina edie se kristo betra ye mu na ne ensem etra ye mu a ende na nyae ne be prince enkyrene bi ne mu ensenkyrene ena ebedi a chisara ena eje nyankopon da no ho adi ewo ne ensem pa ode ma ne nkoa ma enam so ma ensenkyrene ahodo epie bebere ewo wale wale area na Relugu district no okohodo mu a emwo emusiakuo a omo dɔso yie papa papa ya ye from bimobafo na saa bimobafo yi omo ye nipakuo bi a omo dɔso yie papa papa na nsɛnkyerɛne kɛse a ɛdaadi ma ɛhyɛ agye nyankopɔn Yesu Kristo animonyam ɛbra na asɔfo ɛne nsɛmpakafo ɛde nyame asɛm ɛnam na ɛyɛ na Relugu mu adwuma titiru ɛwɔ the Church of Pentecost mu ɛwɔ walewale area no asɔfo ɛne ne mpanimfo ɛde nyame asɛm ɛkɔ saa bimoba ɔhene hɔ ye frɛ no Jato Lepelia Lambong wono eno oyempon a oda bimobafo ano a womo wo Narelugu eye kronum ene ne mpotam ho nyina
to ngambe katan trena ngimang katre yeno to kan mangan dudugutan nan dudugut matambana ngimang ta yeno na
bra na o kasa no o kiremu nani so a aso ene odesro nkubi a efi bra o di ne ho ma Kristo na Kristo aba na bra bo mu a na bra bo ananka obo nyina no na oni ani gye saa sɛde sesei wanya no na onam so e de aseda kɛsee e de ma so the Church of Pentecost sɛ ehwɛ sɛ asɛmpa tre betimi akɔ baabi a na ɔmo soma asɔfo a ɔmo nim de onyame asɛm mu na ɔmo kɔ nkura sɛ ni nkura kɛsee mu na ɔmo ka nyame asɛm de kyerɛ ma enam soma ɔno so so wetimi ate nyame asɛm na ɔde ne ho so ama Kristo ɛwɔ Sombisi district ya ɛno so ehwɛ Tumu area ase Deacon Joseph Damilia na ɔno so so na dance a odi e de ahyɛ Kristo anonyam ɛwɔ 1986 na ɔno akɔkɔ gye tumi ɛne ɛmuo afi abosom ne maame wata hɔ a ɔde yɛ nkonyaa
medin de Deacon Joseph Darbie mewɔ Sombisi district 1986 mu na medi honhombɔne akyi Professor Hindu ane Professor Isa the whole Ghana obia ne hɔ a etumi saa nkurɔfo yi ntɛmɛde mo ho ɛbɔ mo ama mo nso ɛkyerɛ me kwambɔ ne papa papa a yɛde dada nkurɔfo agyi sika ebi nso ɛyɛ ma mo wata adwuma metumi atwa nimpa nsa na asane atoa metumi twa me ka kyerɛ mo a na ma mo de atoto na ma awe mo wiwie pɛ na takrama no asane aba metumi dua eburo na efifiri so misi miyesa amudi adanse ye metumi kɔ nsuase na makɔchikire nam abda yɛmfa hwe engumo nti kɔm ho yina no na mo fira me sɛ edurowura edurowura ye wɔ ma na Church of Pentecost eba ye nti Church of Pentecost eba ne bo kan yame asɛ mo kɔ kabusumsumfo dien 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 uwa wo nkɔ heaven wo bɔ kwa bun sɛngem Yesu nkwa na etimi ji nipa nkwa nto ho na me dim ho ema Yesu Kristo nti me dim ho ma Yesu Kristo no ana me se na o mokwa kobo masu nto o mokwa bo masu no ana me baaye mi da na jo na bibi ka kire me se hey jehi obo so me no fa kwa ma o mo nhye no nti me sori ya na me bo pastor amane me se nura me nti me anda me bo so me no mama mo ahye ni nyina nti pastor so penesu ma me se sabo so me nyina kwa ma no ɛne yɛhye bosom nti yɛhye bosom no ɛwieɛ no sɛsi a maagye me ho biribia ntumi anyame sɛ sɛ wokɔhwɛ maasetene mu a ayɛ kama yesu agye me agye m'abusua agye me ma nyinaa sɛ sɛ meba baako na ɛtena hɔ no sɛ yɛgyina ma mohwɛ no nkae sɛ nka mewu agya no me nananom mentumi nkan Professor Hindi wawu Professor Isa wawu na sɛ nka yɛ yesu a nka megyina hene wo busum kwa wo de mo a mayanhye no na wo nya nkwa meda asafo mpanyimfo no omo won kren aso Church of Pentecost ase a omo de asofofuo e de frin kren e de bre ma mo be preachi age me nkwa no meda omo ase
wo bi a ye frɛ no baba lucky na sa baba lucky ono no e wo boga area
mra na me hu Kristo no na me wo ebusum a aye ahoro baye miansa me nana de me nana mienu etoso de me papa de adwuma na mere bosum ne ya ne se metimi edidi nkrofo ho bone se beyifo etu anajo tena dua so a na se mesara anajo fa no na ma ho se beyie ne agina dua so batima ka se anse wo ade anche wa wonhi fom ampa gisade ache ansa na me ko duru dua na se na me ka se beyifo ne se wo sifom wo pesa wo se ya area ha no mfo no nti me ma okwan kura se me ho se obi ayire ho ye fe na se me peba no me bisa ni kunu ni din na me chekire ba ma no wi a metimi kwa ba ma ni fi anajo se efiri akwa ba nkonsini ba ya na num kura ansa na me duru ba ma ni fi e kura metimi chekire no na anajo me kwa no ho me ko du na se ba ma ne ne yir kura da kete ba ko so a o me chekire ne nti ba ma ne da hote se wa wu kura babo ba ni sire pa 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 se ba ni paja ni tisi a no hunse mi a me sane sase ya na yo pentecost asori a o wa balaka haya blockia e ba ni se dana ye ko se rada ene sa dana susu mpenyimfo a o me ya asofo no ma binimu firi wega ni hunkwa ne banyina na o ma babarka be enhiemu kase ye ntimira na o ma suma wiya na o mu kase wa o di o hu ba ma yesu o mira na ye mo mpa ye ma no na me sole na me koye na mo ko bo mpa ye ma me na me ma me nsa so esakra di me hu ama yesu kristo na wa gime no mi nua no so so o mu wa hu kiremu a o mu hu kire che me media no nta wa te me ka kire me nua no ma o mu so so enye fa ho die frafra kasam america sa o mu yente ase esakra enko aye nipa 288 na mpa chopi se pastor so so a o mu a o bo o mu asu aye nipa 121 me da asori the cake of pentecost ase se nyame enam na dom so di asofo a omoye asampa kafo a nimdie wo omso na enam omso ompa yebo na omofutupa na omonkyerekyere enam so a mesoso ene mimetimi aka nyame asama sa akra we ehu nyame
adanse di bi wo a yetware edeto aso no wokɔ eyetumu area a fence district ehyemuna assembly ba kwa yefre anase kru a yefre ho halemboy assembly of the Church of Pentecost so nyame enam ne tumi a etai na semachi enam na sempa kafo na sofo ene asoyem panimfo mbo a wo mato omwasi wo se tokro bia mu ne ekro bia se ewari asem beko ho no enam so e masa ohene nso wo halemboy kromo nso enya na yaresa na me nyina ne se na ohene yare abebo no ma wabibu egu ho emfie mienu a otwa ne ho bia entwa a sebe sebe so bedi di mpoa jise nipa ene di ebiyane eshe ne numu na bra Church of Pentecost eko sa halemboi kromu wano asofo ne asofo mpeni mfuwa ya omadu se omudi nyamiya bese mbe uwewe efie efie mu na numu na omu namu na ukoko tu se ohenea uwe kromu wano ebibuwe guo na omune neche nyamiya sem na nefe omune se oji Kristo di pepepepe ubiya nwe ebibuwe guo enfie mye nuno prekupenu utini sore ya seye kasei halemboi ahenea ye friend Najia Basumblo asore jane naso a ye kasai oye asore the Church of Pentecost eba na enam sunti halemboy assembly a omo si oma asore the 2 acres a eno nam so ma enese ye kasai uko halemboy assembly a ewo funse district a ehye tumu area se a CBC asore da ye si o halemboy no asase a esisu no eye ohene a Kristo agye no na enam so sa ne yare wo bra na obuobu wo mfie mienu no ono na sa as 2 acres no eno de ache asor no sa enso na missions grants a asori headquarters enam international missions office e de buy no so etimi aboa e ma sa asempa tre djuma a etimi aye djuma yi pa wo kɔ bia ye bi etse bongo a missions office e de sika ko ma omo a wo mo e de tunsuo ma wo mo omo kɔ asori ene wo mo omo kɔ asori ne bi nyaa no etimi kɔ hɔ no mo e kɔkɔ sa nsuo no
fa che firmness of ma me nana ma Blood Asante Afo. Me wo Bongo District. E wo Bolga area. Pese ye da machines for ase. E san se ensue ya omu betu de maye. Abwa ye pa. Ye ha ensue hon e den. Na e san se ensue ne ba ye no. Abwa community nini na. Ama wo ma omu ma asori mpo. E san se ensue ne ba ye no. Omu tu mi ba be sa ensue ni bi. E ba asori. First na na ensue ni ase ye no. Omo be kokko chinchini akosa ensuo aba asori na ese o ma elite e na aboa manya madwuma no soso akoso ye da missions for ni na se nyankopon enhura mo amen.
ohwe kwan a asofo no bi etwa ansa na womatinya kwa koto womonkrofo no ma ya sorry ohwe ba bi ebi no siadan a womwo mu etim esum kristo ebi kura ni siadan ya ebi no etim miase ansa na omde asomaware na wo de wo ahwe sese dubrens tombre mu na bra ensuo to na nipa na esum onuase den ne besie anase osutobre mu siadan a womwo mu enye dan a eye dan papa na ensuo nso eto na yesum nyame ohwe ne besie na enu nti etwam tramfoni kakra efa ne ma ho do ne o ha ne akwansie ho do a ewo sa asempatre ejuma a ye ka missions ye ekoi ani missionaries nso ne ma ho do a hom nemu baabi ho do ma baabi obi be fi ansa na ode akọ ne bia ne district center ho anasa assembly bi mpo akọ e bi nyame asema kokwa no ebi ho ha na edin o ha ne akwansie de kakra kakra e da so ewo ho ye de o ha ne akwansie ne etwam a edin nso na ye ade a a young crash assembled the Mayan, I said, and Namsuma missions report on Ediaba, and the chess. No question, sir, a busy bra, a sorry impending 42, a sorry 10 Apostle Professor Pokuna, and then Executive Council, and they are so impending for any Jumadia be a Yatuni CBCB. Union baby, a woman summer rather than Yabashe, Nibetia Sidaya. Efe na eye na be boa wo se wo nkura se na se wo krom na ye nyen metin ya sia dan papa mu asume urade wo mo de sa adwen e bae no aboye papa 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 enkrom kura se enum ni nua se dan ni afa dan ho do a na nka ebun kama fa e yes ni bebre a ye nyana mo enya bebi papa ensom no duduo na efri ho no mo ebe ye wo nwa se e wo tu area mpo de anigye se me ko bae se assembly ba ko bi ho no a wo metin asume nua se afo de past 25 years and fear do no enum ni a na da bia no mo sumo nuase na wei na de me eko enyema bi ahodo a ankrankre bi no mu aye de aboa missions adwuma e wose e ka na e hye ewade no nya ma wo nso a wo hwe enso etinya hye wo nkran wo baga na ha na wo kokumase a ye wo elder ba kwa ye friend elder prince amoa a ono no e wo kwa da so area e ho no som ono ene ne yere emienu ya kambom ema se se ukwa wale wale area Langbisi district om central chapel no wo mo akasa na oma ti omboto mu sika Ghana sika 300,000 Ghana cedis kanete tena na ye 3 billion cedis wo mu di si edan kesia wo mu wi aso dan na ye benya mpanifo aso dan wo mu ye benya mbabuna aso dan wo mu sanso na ebesa nso nya mofra aso dan wo mu eno twa mu wonso a ye akasa nso ye papa a wono eye prophet James Osei Ameni Ampon a ono eno ye teshinungwa area head saa so na mission ha baby a sofo maame ene sofo ene ne ma ete no enyenye kwa e kamia ese adwira guom so prophet Jeho Ameni Ampon so akoko fale ho nyinara sami kasei a ono ne osi mission house no ne ne ye efiro ho nkaso mboto mu a omo di si mission house e dia che district no e dia ma area no esan ewrade adwumanti e wa probo a ye koeri nyinara no edu baby nso a ye papa no ma ye jaw ho as missionaries omo ye adwuma no so no na omo hia akade bi ara e deda da makuma so a omunya wa mo district enke bebo ma adwuma no etinya sipi na esita e wo missions aprobo ne mu no asofo no nso e de wo mo bisade a omu hia ene akade ahodo a omunya aya enke bebo mo e ma missions adwuma no etinya tumpon no so etu dwa ne omo kan e no e bi enie
midin e de Daniel K Depo sofo me area head e ma tumu area ya mi adum prempra ye ka se ye wo 11 districts a shaase e fifire mo a ebesinko fumbisi ani kejipele mu nyame adom ejuma no koso pa mon pai bo ani mumua nti ejuma no e koso e wa ha enu na e pese missions week yi mu no ne ye kai missions ejuma yi ye dom ase bebre wo mumua ya mode bua missions ani mon pai ba mode tie missions echi internal missions granta mudiba afi abuayen ama yetumi dia efi nsor dan nketua nkokroa beye nwotwe ase na no na ye hye mon kran so se mon koso amfa mpae bo enter yechi na mon koso ammo mpae emfa mayen ama mia mia huru bebre a wo se yetumi du e di asempa no kono yetumi dia du ho e se etu da bia biebi wo a ye ma wo kwan kra se wo di asempa no beba ho tura bia wo ko ho a na ye bro mboba ene ade na nso ni nyine mu no se nyame di aba ha yi ogusu di en ewurewura san bia mbe na akra ayira nso e ba kristo nchen nyame hira mo mon ko so amon pa ye emfa ma ye
na yenso ensa yen kran na yenkosoa entra yasempa enmu na yendudum yam ya hru bebre na ensa kristo din adu nyam irade nsira mu nyina
evangelist ya adua ono so noye area head ema warewale area eno so e de aseda kese e de ma sorry mpanimfo ene missions board so mukosoa ehwe ema missions adwuma no egusu ekoso eno akyire no soso no osanso e da mpanimfo ase adwuma di kese ya omode baa ye fre no community based chapel building na ye fre no CBC no se omutimi e sidudo e ompatem ho ma sorry na kanene wudi ase no soso ni nyina so enya dan papa mu etimi atra no manfo no so etimi asom eno twa mu so odi aseda kese na ofre nipa dodoro nyina se amanfo ni nano betimi do mpae o ma ho ode ni o sika nso e de aboa missions adwuma e koso.
I'm Evangelist Francis Odu and my wife Esther Odu. We are in charge of the church in the Warewale area, and we have 20 districts with 20 energetic and committed pastors. In fact, the pastors are really, really, really working to the glory of God. Every month, the church at the national level help us to put up 3 of this CBCB building, the one that we just dedicated. And gradually, in a way, we are eliminating them gradually. The more we are eliminating, the more we are also adding up to the number. So the challenges are there with the mud buildings. An amount of 2,000 to 3,000 can put out that building. Unlike the CBCB, which will take about 40,000 before such a building can be completed. And therefore we are appealing to the church members to help us. In occasion of this mission week, we are appealing that you still continue to pray for us and support us in kind and in cash.
Praise the Lord. I am Apostle Komi Edina Agbavito, the area head for Kitikrachi. In this area, we have 26 districts. And we thank God for what he's doing in this area. The church is moving by the grace of God. Apart from some challenges, we can see that the church is growing. The ministers are hardworking, they are all young, and you could see the zeal for the Lord. We also want to thank the head office, especially the chairman and the executive, and also the missions board, the international missions director, for the great support that they are doing. In fact, the Church of Pentecost is really present in this Kitikrachi area. A few challenges that we have is the transportation problem, because many of the assemblies are overbank. Another challenge we have that there are a lot of snake bites in this area. Last semester, we counted 46 people in the church alone bitten by snakes, out of whom 6 died. We are praying the solution will be got for this problem if we can maybe get anti-snake bite medication. There may be other means. Somebody has a vision of assisting us. We'll be very grateful. In this mission week, we are calling on people to pray more for the mission field, to pray for the mission office and the mission director, that the Lord will give them grace and then opportunities to assist, especially the internal mission areas here, and also the international missions.
Apostle Edina Komi Agbavito, ono so eye area head e Kitikrachi area of the Church of Pentecost, and so e kasa no. Odi aseda kese e ma missions board. Sa anso no da asore tuo no nyina ase. E wa mwa hodo a omade bua se asempa treni bitimi atre akọ nchirichiri ene benche ye nyina. Eno etwe mo no, how back on boss ene kwanam hodo a asofo no efa so ede nyame asem ekọ isan se area no mu ho no nsuo eso adwuma yọ no titiru ya na ed ni isan se asofo ni bi efri bia ba ko ekọ bia ba ko ni nyina wo betwa nsuo enti o stress en ka so no betini aboa ma nsusu adiyo ana se nsusu asem paka titiru se aboard moto ene ho life jacket no san so betini aka bi enu twa mu nsuo a o san so echire mu se afia etwa mu nipa adu no ensia ena owo eka awo mu a na enya asem koma e chese kamia e se area ni mu no owokeka eh ade a ekosu ye pa no sra soro nse nke beti nya nru ahodo bi e beti nya boa na ahwe wom se de beya enka soro ma bi ehun ekọ adwae mu anaso nya atorenche bi eto na efa owokeka mu a e beti nya nru bi na e beti mi dia hwe mesan se nipa edio son edia nan ensia owo aka om no eh ade na hajuni ye pa afia adwae mu enu twae mu de o de aseda kese e ma soro toni na sa om boa na asempa tren so egusu ekọso
me din de apostle James Kwabena Asare Nkwanta area head nyame adum beye bosume 9 september ya na yema yakwaba wo ha na yabehye adwuma na se yedika na yeda nyame ase papapa ene adwun ya abemu ene mpanfo nyina ase executive no decision o mutake ya o mudin kwanta atie fi hohoe mu yeda ya apostle tepe no mase yeda apostle halivon no mase na fe yeda apostle kwatena se a onu na nyame nam no so ma afiwe ni samiri we no vision we abemu yasi papa nyame nsiram nyina yati area ibe performance nyame kan no sanya munim no missions area bia no aya na challenges e wo ho na aha nso so the same thing so e wo ha ye ntitu ye main challenges ni bi ye asore dan meka sey no ye won sore dan bebre ya em se ye pictures a e wo ha nyina e kire na ye won duase bebre ye wo 14 district 14 district no ye wo 244 locals out of sa 244 locals no 33 esmu duase eto bon se challenge ni wo hapa nyame ya dom empanfo aboa yan ama ye CBC ye CCB na ohwe 33 da so wo nduase na ye bekoso nso abie ensore ni bia ka ho a na je se challenge no eye kese ade nti ye hia ensore dan bebre ya eno eye ye problem a ye main central churches ni nyina no ye nwie emu bia mpo na ya dedicate afa mission houses ni bi ho nso a eye tete dan ebi wo a ya chase eno so ye nwie ye eti eno so another challenger e wo ho enti ye fa sa kwan we so Adam penifo ase papa ni edikan no ye chairman o ti adwam apostle professor opoku nyina ene ye general secretary apostle Alexander Kumi Labi ena fe ye international mission director IMD apostle Emmanuel Jesiado e wo omumua ene executive ene the pentecost asorituni nyina both internally and externally ma boa aye missions week na ma ababedu samiri na sane amunim no ye se it is not over until it's over. Eti ye nwie kopem se ye bewie. Eti ye nwie de ye besram se afiwe ene na wotwi no. Moma makion mission suki ye bom paye ne ye twa kana yi. Moma foro no so enkoso mra. Moto na obetimi ato, bicycle na obetimi ato, instrument na obetimi ato. Enso ne bikura wo nsuo na chi. Ye bese ye de kro eto so na ye no kra ye de ko. Nto obetimi bi anya moto bikura ye de bebo kro no ho na ye de akọ ye evangelism. Ene bibia nchense packet na obetimi anya maye. Na sori dan kra na obetimi nkoya si bia maye. Nyame obeshira ye nyina. Nyame nhira mo. Yesam mamo. Missions afisha pa. Happy Missions Week. Long live Pentecost. Long live missions.
Afia sempa trene so yehwe eman ahodo so oyiri Ghana free mun so a aman bi te se Bangladesh.
Praise the Lord, brothers and sisters in the Lord. Greetings from Bangladesh.
Bangladesh nso kwan ya mfa so a wo moye oma sorry. Om children service afia om adult service nso. Nsiyo nso a asofo no ne asofo mpanimfo no a wo moda asore na no ewo Bangladesh won so egusu eto aso ye nyame adwuma. Eno etwa mu nso ye dan ye ni nso e de call Uganda ewo bibre mu hanum sey. Ya osumafo Emmanuel Ajimambekwen won nso no da no asori Church of Pentecost atre aye kesie ewo Uganda memo a enya semkum akra eno twa mu nso a afei ukọ Germany a.
Praise the Lord. I'm Apostle Ebenkwe, the national head of the Church of Pentecost in Germany.
Yeah, national head ono eda no eye apostle anase osumafo Ebenezer ni kwe ya onen ne nempenifo de na sofo eburu be dunnan eni asofo maamenemu edi nsio eye adjuma echeche nyame asem nam Germany kuro no montene eso ema asore no atre isan se missions adjuma no tumia ewo nyame asem no mu ena omukura eno so na omnam ena womo echeche onyame asem no ma sese the Church of Pentecost adjuma de na missions so ewo Germany oman no so no ama asore enyini aye kese nipa dodo no ena ba na eba so titiru ene mabuna womo enso ene agye osom no nchiche papa womo nsa aka kata oman no munso the Church of Pentecost nyame adom gusu enyini ye pa Evangelist Samuel Apia a ono eno da kata asore no ano ene asore ma no egusu de asempatre no etre kata memo a enya asemkum akra enche ena asore titire ni osumafo okunini opoku onyina ene international missions director osumafo Emmanuel Jesse Ado, Eko, Kata Memo, Koko Sram, Shre, Sedi Asore no Etumpon, Na Oshre Asore members, Ahonkeka, Enina Omanijeni Omaniswa, Omani Chile, Wabra, Na the Chairman of the Church of Pentecost, and the International Missions Director, Eko Srauma, Na Edi Kenyi Papa, Echre Se, Church of Pentecost, Nyamia Dom, Eko Kata Memo So, Asore no Gusu, Enina, Ayeke Sia, Nipa Dodo Nangazanzo, Ebem wo oman mali mu enso so nyame adom asempa tre ni Church of Pentecost jumede ni gusu e koso enam so ma entwe e bia no osomafo Emmanuel Jesse Ado asori Church of Pentecost mu ono ye International Missions Director edneni e chire mali emem bamako eye mali ahinkro ma e hor nyame adom omukoye osom e pa Pentecost International Worship Center ye bie ni kese e wo mali ahinkro bamako emu ema no eche kwan a enam so anipa dodo no ababe hu Kristo na enam so e de esum awade e wo oman United States of America emu no the Church of Pentecost atran entabemu aye kese e ma sori nam asempatre jumedie so egusu e ko nanimu apostle professor opoku nyina ene international missions director apostle Emmanuel Jesse Ado ene mpanimfo akukuda wa moka hu nyina no e kokko e boye e pie sa national head courtesy ano ewo United States of America India. Asori titire ni Apostle Professor Opoku nyina a nyame adom afie mu nso na ode n'adwuma nyina eba awie no e kan sem we efa missions adwuma die ho.
Praise the Lord. Adom ni asumdwe efie agye Yakopon ni ene Awurade Yesu Kristo no enka mu nyina. Ni amahwe nyina e kyerɛ sɛ empire mo bɔ ma missions no eye adwuma. Afie ntoboa a ye afɔrbɔ ahodoa mo bɔ ma missions ni nyina nso. Yade ye niema papa emam. Ndiye fasa akwe isu adamasi. Ewo mahufama. Eni odwa. Mudwe radi. Namu ye radi ya juma. Eni mwansua. Mudibuwa missions na juma nina. Enti yesre uchwedi ya mponse. Obeko suwa kamu. Nani ya wehuni inti. Ube fiwa kume mupe. Asa abuwa forie. Edi abuwe missions ya juma. Ye ye nisa afi. Nani ya yesre nise. Utwedi ampo nyankopon beke obibia ho na bibia obefi wa kuma mu na wayi ede aboa ewurade adwuma no ewurade moho moho bebre emaw na wo hu ampa se nyame asem a waka ne nkure se wo ma odifo ensuo kruwa no ma obenyi odifo akatua ewurade nhyira na onka wo ho na koso tena Kristo ene ne mfiti ase asem ni mfiti ase asem bibia ne se obekoso abua missions adwuma na waketua adɔso wa ha ene daachi erade nkam amen.